Uno musi muri ya misi mirongo ine duteye ku munsi wa mirongo itatu n'umunani. Bisigura yuko dusigaje imisi ibiri gusa kugira ngo dushobore kurangiza. Umuntu umwe niwe yavuze ngo ugiye abagarutse. Tugitangura hari abantu bibajije bati abantu bazopfa womara imisi mirongo ine wisonzesheje ngo uriko wisonzeshereza igihugu ngo uriko wibabariza igihugu ukamara imisi mirongo ine urya rimwe gusa ku munsi bati wapi kweri twebwe ibyo ntabyo twoshobora ego ntabyo boshobora ya nimba warabivuze by'ukuri ntabyo woshobora ibi bishoborwa n'abagabo bishoborwa n'intwari voila ibi bishoborwa n'abantu bafise inyota yo kubona Burundi bukira bafise inyota yo kubona Burundi kibaye igihugu c'amata n'ubuki bafise inyota yo kubona abarundi basubiza hamwe bafise inyota yo kubona iterambere rirama rishwara mu gihugu c'u Burundi abo bantu bafise inyota yo kubona uburyarya bwaheze mu mitima y'abarundi maze abarundi tukabana mu mahoro n'umutekano atawandya wangura mu butungane mbabarire sivyo nagomba mvuge ariko nagomba dusabikanye iri jambo riri muri Yosuwa igice cya 18 guhera ku murongo wa gatatu riravuga riti maze Yosuwa abaza abanyisirayeli ati muzogeza hehe kugira urwangara rwo kutinjira igihugu ngo mucegukire aricyo Uhoraho Imana yabasogokuruza yabahaye. Iri jambo ni jambo ritomoye cyane abanyisirayeli Imana yabasezeraniye igihugu c'amata n'ubuki. Yabasezeraniye ko bazoba mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Yababwira iti ngikirya ndakibahaye. Voilà. Mugabo abo banyisirayeli bari bafise ukwizera guke. Abo banyisirayeli ngo babifashe minenegwe ngo bagize urwangara kugira urwangara mu yandi majambo n'ukutabaseriye n'ugufata ibintu minenegwe nyandi majambo kugira urwangara no kutitaho ibintu by'ukuri ntuvyiteho ukabifata nk'uko bitagira agaciro voilà nyandi majambo ntibigeze bizera ibyo bintu Imana yababwiye kandi kwari ukuri kubakiza nuko rero Yosuwa arababaza ati muzogeza ryari kugira urwangara ko kutinjira mu gihugu Imana yabahaye nange nobaza abarundi nti abarundi muzogeza ryari kugira urwangara ko kuvyo Imana yaberetse yuko dukwiye kubamo abarundi tuzogira urwangara gushika ryari abarundi tuzofata minenegwe ukuri kudukiza gushika ryari neza yuko kugira ngo tubeho neza turazi yuko kugira ngo abarundi tube mu gihugu c'amahoro igihugu c'amata n'ubuki igihugu c'akaroruhore ari ibyo twavuze dutegerezwa gukora kugira ngo habeho ukwicisha bugufi kugira ngo ivyo bitume abarundi duca bugufi duheze twicarane ku meza tuganire nuko kungorane zose ziharamiye igihugu c'u Burundi. Twarabonye yuko ivyo twokora byotuma dushika kuri intambwe. Twaraberetse ingene ikinyabwoya kibanza kinyegeza mu kizu cacho kugira ngo gihinduke akanyugunyugu. Twaraberetse ibitari bike mwarabibonye. Ariko naho mwabibonye. Aho ntimwagize ukwangara. Aho ntimwabifashe minenegwe. Murumva yuko Imana ishobora kuvuga mu buryo bumwe canke ubundi ikerekana ingene abantu bokira bova mu kajembe geti canke mu kangara tete mugabo abantu bakabifata minenegwe abantu bakagira ugwangara ubwo gwangara rugatuma abo bantu baguma babaho nabi kandi hari ico bategerezwa gukora kugira ngo bashike kuri ryahangiro. Kandi rero nimba vyukuri tugomba gukira duhagarike ugwangara duhagarike gusuzugura ivyo tubona arukuri. Twisubireko tugwanye ugwangara ikintu ari cukuri tugishire mu bikogwa ntituzohave dusanga twabaye babari yobegwa hanyuma ngo tugume dusenga ngo Imana ikize igihugu c'u Burundi kandi twareretswe inzira tubwirizwa gucamwo ariko tukayisuzugura ariko ntituyiha agaciro ariko tukabifata mu gwangara. Imana idukize urugwangara maze dukore ibishoboka byose ari ukwitanga twitange ari ukwibabaza twibabaze gushika tugeze ku ihangiro ryo kugaruza umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye ikaze kandi turabasabye ngo mugire subscribe jeme partage no gufyonda kuri ka kazogera kugira ngo icigwa dushize ko gice kibashikira mubonye notification.